Bachumisa Monday to Sunday. Makuwa mopo kwa chote. Bachumisa nangazi one day. Makuwa mochunga chote. Bachumisa nangazi weekend. Mea bana nido huya. Nindere nido huya. Mea bana nido huya. Nisanga kumi.